Mamula meno ino isisi ambewe Nyebuku yangu ikilio buwanwa Mamula meno ino isisi
ambewa
Nyebuku yangu ikilio
buwanwa Wapi makofi ya chukwe Yesu sema
Maondo nimeko ni kwa ila
Asante pasta
Maondo makwa onte maseube
Thank you.